Come do it now. I know you want to.
Na haki fumane basali ba mena ezajwa.
Kwa landini.
Yeah.
Uyangisap. Mmo. Nyakuthu sangiti.
Wena. Azike wa papa.
Nya papa.
Yo. Na hlonipha basali.
Uyahlonipha.
How?
Na ngicela ukuthi ungihloniphe. Ngilana. Ngithwale.
Ngithwale. Ngithwale.
Yeah, ngithwale.
Ngithwale.
Yeah. Isn't that every man's wish? To be able to grab and ravish any woman they want. Akunjani? Come on, mo. Ngithwale. Ngithwale.
Butle, 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 Q. Butle.
Uyasaba. Usaba ukuthi ngizokuvalela ngaphandle. Ngithwale, mo. Ngithwale. Kule inyamazane ngaphakathi kuwe mo. Ngithwale. Ngithwale mo. Ngithwale. Ngithwale mo.